rero ngo baje kuryoherwa tuma jo kingo tugende ukebuke ingo tugende turabe ibyo bari kwa changana bari he SMS tukende turabe no heju
kandi icyo no babwira cyo muri twebwe nyene hariho babiri bashoboye kugira indi ntambwe bateye umwe yarashoboye kuronka akazi muri Amizero Pictures yarondewe ku izina rya SMS hariho n'uyundi ari muri JTC ariko kuronka akazi vuba nawe yarondewe ku izina rya SMS bose bumve yuko dushoboye kumwe turi kumwe turashoboye
Isaac TV
Hello, welcome to Isaac TV. My name is Neza. Chinda is Neza. I'm coming with one of my most sons. I had camera Juma jokes. Ah, today hello, my name is Kuri Alamba. Alamba. Nah, I'm going to be in. I'm going to be here. I'm going to be around. I'm going to be Neza. I'm going to be standing by. I'm going to be in. 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 I'm going to be Hello, hari cameraman, Juma jokes. Iranga. Hello, nahantu hari novuga studio. Si studio dans novuga gut. Hariho studio itwa SMS Sami Modern Studio. Aho bari ko bari bufuriza nyuma akamushasha you know turacyari mu kwambere. Abantu baracyagira ibintu byo kwinezereza. Bagira don baberekana ibikorwa baranguye. Reka mvuga uko. SMS Sami Modern Studio ikora amasanamu neza, ari ama video, ari ama clip, ari ama cinema, ari ama mariage n'ibindi byinshi. Ni studio iri kurabikora neza. Aha rero ngo baje kuryoherwa. Tuma jo kingo tugende ukebuke ingo tugende turabe ibyo bari. Kwa changana bari he SMS tukende turabe no heju ndababona antred ikibazo ngize hari abajone gusa ni iby'abajone gusa ama mariage ko babikora ni ibintu by'abajone gusa ngo turabe iyo biherera sinari nababwiye yuko ari SMS Sami Modern Studio ni studio isanzwe ikora neza cyane ngaha mu gisagara cya Bujumbura ndetse ngaha mu gihugu cyacu cyose cy'u Burundi nari nababwiye ibyo bikora ariko uno munsi rero uwo mwanya ido ni ido mubwire mubimenye byose nari nababwiye ko tugiye kuraba ibiko birahabera ku byo nabonye jyewe nasanze ari abantu bako bararyoherwa SMS na abafanzi biwe reka rero twarose CEO wa SMS reka ndakuramutse
amahoro cyane
umeze neza
ndameze neza
ushaka kwibwira neza na neza bakunzi ba Isaac TV
bakunzi ba Isaac TV ko batari banzi nitwa Samuel Mbaruke akazina k'umwuga ni Sami Pro
Sami Pro
CEO
wa kumbe SMS Sami Modern donc bien muri Sami
ego Sami Modern Studio ni zina ryanje nicyo gituma studio yanje nashinze kuyita izina ryanje ego
haje iyo studio uri wenyene cyangwa hari abandi bantu mukorana kuko urumva ni nka entreprise entreprise iraba ifite aba associés cyangwa ugasanga ari ikintu bimeze gute
nkuko mwabyiboneye ntidusanze turi twenyene kuko ari twebwe gusa ntitwoshika kure nicyo gituma hariho urundi gwaruka twashize hamwe na twebwe kugira ngo tubandanye dushikana kure impano zacu biciye mu mugabo wo gukora amasanamu na photography
tugiye kuraba ibintu byose biba bifite aho byatanguriye naho biba bigeze naho byifuza gushika ndazi ni novuga abari longue histoire mu ncamake SMS niki
murakoze cyane kuri icyo kibazo kubatari bazi SMS ndashobora kubanza kuvuga icyo no kwita ikivugo cyacu notre devise ni video photo tokarice special ata
umva anta gisigura uwo mwanya nyene cyane
mu mwanya nyarutse gose kubumva icyongereza ni special videos and pictures on time rero
On time.
Turi ku mwanya nicyo gituma abantu benshi batanguye kuduhurumbira tugufotoye ifoto ugendo yitwaye nakarusho cyane kandi muri SMS dutanga ibintu professionnel bifise quality meze neza niko kabijya rero twebwe dufise muri studio yacu
utubwire rero SMS yavuye he yabyatanguye gute ubu naho umwanya igeze he mu kiringo kingana gute
murakoze rero SMS en tout cas ni histoire ndende mugonda ashobora kubivuga mu mwanya moto maze kuronka ama formation mu bijanye na no gufata amareres ndabifashijemo n'uwitwa Ngabo Leonce mu mugambi w'abana bimenyereza umwuga wo kumenyesha amakuru uwo ni umuntu wa mbere yampaye icyiyumviro cyo kuba umu videographe gukora ibijyanye na video narabandanyije ndaca mu ntoki z'abandi bashoboye nk'uwitwa Hatungimana Ernest akora kuri RTNB nawe yarampaye formation en tout cas rumva maze kugira ama formation yose niho naciye ngira icyo cyiyumviro cyo gushyiraho SMS studio iruhande yuko tuyishinze kugira ngo turondere uburyo bwo kubaho mugabo dushobore gupromoting abandi bajene bakunda umwuga bakabura kuntu babikora je pense nyose en particulier les jeunes filles burundaises je ndatangara mbonye ingene ku rubuga tutariko turahahurira na bigeme ije rero mu byatumye ica promotinga cyane abigeme burya muzorabe amatere menshi ya SMS usanga umukobwa nawe ari kuri kamera ari kuri appareil photo iruhande rero yakurondera uburyo SMS turashaka gushikana impano z'abigeme imbere eka n'impano z'abajene b'u Burundi muri rusange ubu ho tugeze rero murabona ni ntambwe ishimishije turashobora gukorana turenga abantu 30 tugasangira uyu munsi rero n'akanyamuneza kadasanzwe ko kumenyesha ibikorwa byacu ku mugaragaro kugira ngo n'abatahora batirondera tubizeze yuko nibatirondera tuzobaha ibintu biri on time nkuko twabivuze
urabye ko n'abakobwa bashaka kujya ku materi ko ndi umugabo wo gufotora n'ibintu dad ko bikoye hari igihe bisaba kugira nke isana mu nziza ukagarama ukagira ibintu like biri nyene bizako ku mico y'u Burundi tutasanzwe tumenyereye nk'umukobwa n'abakobwa bo muri SMS bico bigenda
urakoze cyane kuri icyo kibazo abakobwa bo muri SMS vraiment barashoboye cyane
barashaka kugaramira
ndakubeshe hariho bamwe tujana kuri tele urabona hari ama image ya maponge ya contreponge bigasaba kugarama ukayifata iri hejuru nibatinya kuvundagara mu bivu muri rusange nabo n'abantu bashoboye tutaravye karabigeme barashoboye kuzana ibintu byiza kandi bashobora no gusunza n'abasore
Konzi nyine abakobwa n'abantu nyine bigira utuntu tiva tuntu nyine two kwibebeza ntibaba bavuga ati ahantu hari abasore iki bashobora kumbana nabi ibintu nk'ibyo
oya ubu ivyaramagera vyaragerutse niko abarundi babivuze ubu abigeme barashoboye imyuga yose abagabo bakora nicyo gituma abo tujyana ku matere bavyitwaramo neza nta bintu vy'amasoni ntibatinya kuja imbere y'abantu ibihumbi n'ibihumbi mugabo atakindi bagamije atari kuzana image de qualité spéciale.
SMS a paru ko mbere dufite adresse yacu.
Ego, dufite adresse dukorera ngaha Pave Saint Michel, Avenue de la Mission numéro 11, dukorera mu nyubako yitwa Union de Clergé Incardiné, muri bureau numéro 9.
OK. Apa ya adresse physique na zindi adresse ku ma réseaux sociaux. SMS yo bifite bimeze gute.
Merci tout la fils c'est à ma adresse comme réseau social tandukanye mugabo kuva aho tuboneye yuko abarundi benshi bakurikirana urubuga Facebook no wuri yo ruguru mu minyaga bahita mu minyaganyaga nawe arashobora kuraba ku rubuga Facebook biriko birakogwa nicyo gituma twaje tubanza guteza imbere cyane urubuga rwa Facebook twitwa nyene SMS ugiye muri recherche wandikemo Sami Moderne Studio urashobora kuraba n'amafoto tumaze gufotora cyane ama video amamwe tumaze gukora mugabo ntitwibagiye izindi mbuga no kuri Instagram turafise ko urubuga abakunzi bacu mubandanye mudukurikirana mudutera intege mu byo dukora no kuri Twitter duheruka kurushiraho vuba tutibagiye yuko na YouTube tumaze kubona ko urubuga runini yagwagutse rishobora gutanga kumbure nakazi ku bajene naho rero twifuza yuko turutsimbataza cyane tukaronka abantu bakurikirana ibintu byacu kumbure n'abajene bakunda SMS abajene turi kumwe bakabeshwaho n'umwuga wo gufata amasanamu n'amafoto meza cyane
reka ndakoze kandi kubaza ati nka SMS uvuze yuko mwashatse guteza imbere cyane urubuga rwa Facebook mushobora kuronka nk'amavyuze ngana gute ku munsi canke mufite nk'ababene bangana gute
kuri Facebook turashikana ibihumbi 2,500 barenga mugabo kubera kwitanga kw'abantu turi kumwe ubudushize ko post ku munsi umwe turashobora kuronka abantu barenga 20,000 babonye ibikorwa byacu ku rubuga rwacu pour dire yuko n'abarundi bake bataze SMS hariho n'abari mu makungu batwandikira batubwira ati courage turashimira ibikorwa byanyu mutere mu kimbere
kumbe murakaze nari nababwiye ko ari studio kirabikora neza ubu naho murabyumviye amavyuz 20,000 ku munsi ni ibintu bikomeye cyane je ikintu nabonye nuko abafanzi bawe benshi arabakobwa nakaye kabanga ukoresha Samuel kugira uwo nk'abafanzi b'abakobwa
antuka ntakabanga kenshi nkoresha
ubwo abakobwa
abakobwa barakunda no oya simukundanye abakobwa barakunda uno mwuga mugabo kibabaje benshi ntibaronka aho bacya kugira ngo bashikane impano zabo imbere rero ko bariko baradukurikirana mwese muzane ubwo buryo bwanyu SMS turacyakeneye uburyo kugira ngo iruhande yuko dubakorera amapodi meza tubandanye dushikana kure impano z'abigeme imbere tutibagiye n'abasore nabo barashoboye mugabo turakeneye yuko ku rubuga abigeme nabo tuhahurira turiko turapiganirwa amamashe turiko turakora amavideo meza amafoto meza nabo barashoboye kandi benshi nibo bandondera bakambwira turakeneye kumenya ibyo bintu kubera biri mu objectif ya studio ya SMS twakira bose tukabaha ubushobozi twebwe dufise nta byinshi dufise mugabo ubumenyi twebwe dufise abatwituye turagerageza tukabusabikanya uko kandi icyo no babwira cyo muri twebwe nyene hariho babiri bashoboye kugira iyindi ntambwe bateye umwe yarashoboye kuronka akazi muri Amizero Pictures yarondewe ku izina rya SMS hariho n'uyundi ari muri JTC ariko akuronka akazi vuba nawe yarondewe ku izina rya SMS bose bumve yuko dushoboye kumwe turi kumwe turashoboye yego
apa y'abantu baba baje kurondera uwo mwuga je ndahagarara ku iki kintu cyane baba baje kuraba ibyo by'umwuga Samuel turazi umuntu aba ari public anko plus ku ma réseaux sociaux umuntu novuga abazi cyangwa avumye ararondekwa none nawe tubyifatamo ngo semeze gute
yego
akira message angana gute akubwira yuko
jewe vraiment abandondera bose vraiment ndabahaye karibu mugabo abandondera mwese ndabaye karibu muri SMS tizobakira neza kandi
bizagenda apana ndi baba bashaka SMS usinzwe wanyu mbizi baba bashaka wewe
nari nkibandanya ntibandondere atakindi bagamije atari kugira ngo duteze imbere umwuga w'amareresi n'amasanamu meza afashwe n'abigeme b'abarundi kazi imbere rero turabahaye ikaze ndibaza abandondera bose baba barondera akazi abarondera ibindi nta mwanya ndabaha kubera murabona dufise umwanya muto twirukanka n'umwanya ibindi nazo tukabiha umwanya wabyo
hajya SMS imaze kiringo kingana gute
tuvuga ko tumaze umwaka kuko marché ya mbere twakoze hari le 14 décembre 2019 urumva turamaze umwaka turi ku bikorwa kandi turabona yuko ibikorwa byacu biriko birashika kure nicyo gituma tubandanya dusaba abafite icyo baterera haba mu buryo mu vyuma mu mpanuro mwese murahawe ikaze ku neza y'ibibondo by'abarundi ku neza yakazoza keza kuko murazi ko ubu nta kazi kagihari akazi ni twebwe tugakreye urumva rero ku mpano zacu turashoboye tureke gusaba ubuzi leta nk'uko umukuru w'igihugu yama yabivuze twebwe nyene tugakreye akazi twongere tugatange
wibaza ko ni iyihe specialité wakoresheje kuko n'ama studio menshi tuzi ngaha mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu Burundi bwose bamaze imyaka n'imyaka bakora ariko ugasanga nta visibility bafite nk'iyo SMS ishobora kuba ifise ni iyihe strategy wibaza yuko ukoresha isumba abandi kugira ugere aho ugeze mu mwanya muto
mba specialité nkoresha antuka ahanini kubwanje murazi ko ntabishobora ndafise equipe atakindi jeje ari gushikana ibikorwa byanje kure mugabo ahanini n'urukundo rw'abantu kuko hari haba bikora kobera kwitanga kandi atana kimwe basaze mugabo akavuga bati twebwe dutegerezwa gushikana ibikorwa kure haraho abari muyinga ugiye ubabwiye we are sms ku masati yabo sms giye mu kibitoke ugiye mu rumonge ndibaza mwabiboneye bamwe hari habaje muri no ouverture solennelle bavuye mu ntara za ruguru nta kindi no mutima w'urukundo mugabo no kugwiza ibikorwa byacu tukabishyira ku mugaragaro n'abari kure bikabashikira nta yindi specialité nakoresheje
ya twabonye hari abantu washimiye cyane n'abandi muri rusange bazi kugushigikira bavuye mu nkingi itandukanye kuyi bavuga iyi ouverture SMS en tout cas aho yatanguriye sihikiri kandi hari naho yifuza gushika muri 2021 tuyitege ku iki nka SMS gisumba cyangwa nka amélioration gisumba uko SMS bari bayize abantu
iyi 2021 yo sindakubeshe tugira twatse umuriro urumva
twatse
umuriro hazosha sindakubeshe mu twitegeka ibikorwa byinshi turashaka no gupromotinga cyane cyane yacu ya YouTube kugira ngo abantu babone ibikorwa byinshi bitandukanye kandi mu kubandanya twagura imbibe naho dukora bijanye n'ama event cyane ama mariage ama dote dushaka no kugenda ku yandi matere kuko hari abandi bafise ibindi bintu bishobora gushika kure baciye kuri SMS iyi 2021 rero tuzanye ingufu zidasanzwe kugira ngo tuzane akabijya haba mu mugabo gukora amasanamu n'ama video tuzane akabijya rero no mu kugwiza publicity nyinshi cyane iruhande y'ivyo iyi 2021 murumva isaha imwe abantu 2000 badukurikirana ni benshi gose dushaka rero kubandanya twegera n'abadandaza abafisi ibyo bacuruza abari ni borozi abo bose bafisi ibintu bashaka kumenyekanisha babizane tubikishe kuri page yacu abantu 2000 bashobore gutanga nabo musaruro biciye kuri SMS
ya tuko turarangiza rero ikibazo cya nyuma ni kiye kintu novuga SMS donc yo fasha nk'abandi bantu cyangwa yandi ma studio ayituye akiri hasi
merci en tout cas iruhande ya ma studio n'abantu bakiri hasi turabakeneye rero nkuko twabitanguye twebwe iyo twigishije umuntu wanashaka gasohoka kuko abo twigishije wanashaka ntitwifuza la majorité ko baguma muri SMS dushaka ahubwo nabo bakreye ama studio yabo kuko notanga karero hariho nk'uwitwa nk'uwa Chris Studio yitwa Extra Studio kuri Facebook murayibonako yaraciye mu minwe ya SMS iramufasha kugira bimenye hari n'indi ya Clay cyitwa Elvis Photography no mwana twaletse twebwire icyo twifuza dushaka yuko abantu bakiri hasi baza tugafashanya kuko natwebwe naho turagira turacyakeneye ubufasha rero turahamagariye abakiri hasi turabahaye ikaze baba bafise amatidi ari hasi cyane n'abatabizi twebwe ku mutima w'urukundo twahawe n'abandi natwe dutegerezwa kuwutanga ivyo dufise tubisangiza abandi kugira ngo twese tubandanye dutera imbere kugira ngo kubera SMS nko mu myaka itanu iri imbere tuze twumve ko abajene b'abarundi bose basigaye bafise icyo bakora babitumwe na SMS azoba ari amateka ahambaye kuri twebwe kandi izoba ari na CV ikomeye cyane n'ubu turanezererwa kuba amaze kuronka ubuzi n'amahoro meza kabisa
akandi kantu ka nyuma turangize ni kiye kintu mu mwaka wose wakoze uvuga ati nicyo kintu nje nibuka yaba ari event cyangwa ikindi kintu cyatumye visibility ya SMS ijya ku rundi rugezo rwo hejuru kintu kimwe gusa
mu byo nakoze byatumye menyekana hari umunsi natewe iteka ajya kugenda gufotorera kuri Club de la Tanganyika. Uwo munsi vraiment naramenyekanye cyane kuko naciye ngiba ko ryo guhura na Mustarema abarundi basanze bazi kandi benshi bakunda ariwe Natasha la Norma la Boss la Mazi
la
Bochette la Kira Kiri yo kumufotora SMS la post photo ya Natasha la Boss ya foto na SMS iruhande ya Natasha uwo munsi nari ngiye gufotora umugenzi wiwe yitwa Muzungu n'abamuhamagara bese Muzungu nawe yari yaje rero icya ndabonera hakajye kumufotora mugobo wana harageze arambwira ati photographe irabaho wicara ntabwo umuntu ufotora antuka mugabo uwo munsi nararose foto yiwe cya ndaronka ni foto ya ba Emerisa ni bari baje muri anniversaire byari ibintu by'amavuta bitesa abantu badukurikirana batinda barabona ati bwa bundi SMS irakaze irafotora n'abastari nka ba Natasha ba Risan antuka cyaratune dushika kure ego
bakunzi ba Zack TV reka rende bashimire ndabasezerera muri dutoro kunda cyane nico gituma twama tuhiga ibintu kugira mubandenye mu cyohegwa mumegwa neza mubone abantu b'Imana zitandukanye mubone nibindi bintu bibiko bikorerwa cyane cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi murabizi aba jeune we need innovation turakeneye gukora ibintu kugira kuba ikintu kreye kirashobora kugutunga kigatunga n'abandi ya nica rero tubereho ngaho na Isaac TV ihari kubera ko hari umuntu yavuye mu kigwi aragenda aragira creation so turabakunda cyane mubandanye mugira subscribe utarayigira hari ibintu byinshi bikorera gusiga hama bakunze ikiganiro sharing n'abandi bishobotse ugire comment ndabakunda cyane rero kuri micro yari mu centre la Terita behind camera Juma Jukes ciao ciao
Isaac TV, oh.